Ich finde aber naja, ich so hol. Na, das wäre dann nicht.
Amor, das sagen Sie was. Und da oben
immer so was.
Wo kann ich?
Ja, ich habe schon gefasst, aber fasst. Nur Kuri. Natürlich, viel mehr sagen, dass wir uns in die Diskette direkt am Auge
gehen. Oh, ja, gar nicht, wa?
Ja. Ich poste den Tarajai. Ich habe den Tarajai. Ich habe den Tarajai. Ich habe den Tarajai. Ich
Hello my fans, hello my people, ndaba bgira tsi bintu birasaneza cyane imbere ya kamera turafise bahe biyake bampinda ID tubona yukumenga ari mu stress bahe biyake guti
safi meze neza cyane
ni safi kandi mbona umengo ufise ama stress kuntu wewe
ni bisanzwe bavuga ati amasozi y'umugabo atemba ja mu
nda ntiru
ayi wanje umengo je no yashira ko atanda vise sha ariko gusa wanje ndagenda mu mufuko
Wahi yake nda kusabura mutse abakunzi b'inyishu media.
Eh abakunzi b'inyishu media ndabakunda cyane ndabaramukije amahoro y'Imana bani namwe. Ama imbere ya kamera nkuko mumbone ni bahebi yake bahe bose X-ray bomb. ID ya.
Oh bahebi yake kubafana.
Okay.
Ni hatari. Ego. Bahebi yake kubafana bawe barumvise yuko ufise umubabaro. Kuri YouTube channel yawe hari kiganiro washize ko cyo kwekiza abantu ubabwira yuko ama imaji yatakaye gute yatakaye none yatakaye gute nugwangara nibiki
bonaje navyonzi kuko na maxida huko kuzati iyi umuntu afise mu gatondo nabazi ibintu azagura navyo mu mabarabara mu mayira cyangwa kuko naza kwirika rero kuvuga rero ikibaye cyose isaba kushima kuko usanga biba ari migame y'Imana naho rimwe rero bavuga ati ngo nabantu cyangwa bari ko barakora bagomba gukorekwa magetengete urumva ibyo je sino biha ingufu cyo mu ingufu cyane cyane kuko je ndu umuntu asenga ndu umuntu w'Imana urumva
yego
rero vuga ati ngo kwasa mbajije gute ndiko
ndabona nakubajije ati kugira ama image agutakarane
bo voilà
oya ije ndi nugwangara
oya nivyo ndiko ndagira nivyo ndiko ndakwishura mvuga ama image kugira takare nivi na ije kubisigura
ego
nisanganye yisanganye ari ba rero ubushima ko akare uyu muntu ariko arahema neza
ego
ntange kaje ama image ndashaka kuyagarura nta rondera yandi ngakina yandi kuko abakteri baracari abakinyi bose baracari urumva ndiye ndibaze je cyo sikibazo
ego
rero ikindi nacho icatumye ama image atakara cyane cyane cyo novuga no muyaga nkuba kuko kubyanjye nuko niyumvira kuko ibi bintu ugenda bikoze mu mwanya munini ya igihe kitari gito urumva navuze ko ari ama disk adira abiri yagize ikibazo mu ma disk adira yanje ane atandatu fise urumva hagize ikibazo ama disk adira abiri kuko rero habaye iki kibazo cy'umuyaga nkuba ukuntu ugumukika kandi urazi ibintu bya filme bitwara ikobwa imashini cyane icyo nico ikibazo cyabaye
bamwe mu bakinyi babakinyi ba wenda abandi mufashanya Once. Yeah.
Okay, turabandanye.
Hari abantu rero numvise bamwe mubo mukinana bavuze yuko babaroze bagiye baridoga yuko image zafuditse kubera uburozi.
Iki
vuga ku iki?
Ivyo uburozi je navyo shigikira cyane.
Ah, cyabragi.
Eh, kuko uvuze ati ngo uburozi aho twatamaze guhe.
Kwara abantu bavuga
yuko zibukora ku muntu w'Imana.
Eh.
Uburozi bwo kora gute kandi je ndi umuntu w'Imana.
Reka dufate nk'uyu munsi yabajya rubundi yari yagukamereye ijya filme yawe. Ama image gashaka kubyira ko disk dire yapfuye. Mama je yabuze wari kumugira gute wari kumufungisha
mane kuva muri 2011 ndiho ndakora filme ivyo je naramaze kubicaho nuko gusaba ubu naramaze kwinjira mu ndi monde nakaje ikintu ndababara kandi ndatwa mbo birantwara ubuge cyo kimwe n'ubwambere ko ubwambere muri tunaje je sanga nkosoma amahera menshi ariko usigaye nkosoma amahera menshi amena staff yanje yose inguvu amahera kwitanga nibindi ugacha sanga rero ikintu gitaka isegerezwa akantu kinzigo niko buramu
ego
urumva ya ikantu kinzigo niko buramu mwaga gusa ama protection arahari ukuntu nani proteje bwa mbere nawe nkira ama disk adira abiri okay ama disk adira abiri kuva rero nafite ama disk adira menshi yari uzuye yose bera amafilme kuva cyo vuga ati zose ibiri nizo cyazigura zigira ikibazo disk adira imwe iwanje nindi y'umugenzi araho nyine ari hanze igihe ya
mbega ubonye imaji itakaye wacyuhitamwo kubireka canke hari ubundi muti wacyutegura
oya sinobireka nobireka gute sha kandi naramaze kwemera kwitangira abandi namaze kuvuga ati je negereza gucisha impanuro inyigisho bishe muri fini rero ari ikintu cyiza kugeshe kigwinga uva ubwo rero wabikoze bari mu yoba ari mu abise mu ruhara
yego
amenya ati je rero yashizemo iki ingufu
Ariko ntaribagira hamande yaho hari telefone nakiriye kare babaza bati mbega nka X-ray bam nka twebwe abafana ushatse kumufasha kugira ngo ireresi vyamaho ajya ama image yatakaye kugira ngo ashobore kurekipegwa vyoroshe yo bigenza ate ndavuga cyo kibazo ni wobwiriza kucishura ushobora kwishyura
okay hama murakoze cyane nk'umuntu afite uwo mutima uvuga ati je ngo mbanda muterere naho yo bari igihumbi cyangwa 2000 cyangwa 500 naho bari kingorongo cyangwa ivyumviro icambe nambe ndagushimira nka kuvuga ati vraiment uyo muntu ningira kamaro kuri je nimba uvuga ati jewe sheni yawe nzo yikurikirana ivyo mawe sohose nzogira cyangwa filme gusa ziwawe bahebi yake igisire bamu isohose negeza kugira iki
kuziraba
kuzipataja ya voilà izo ni aho ni urukuranire intege kuva rero umuntu akeneye mu bibi vraiment ni hayagiye gusaba gatsiye musuzi mu gabate maji yes meze nk'abajya bagore akandi watake gato wa chabari iyo abandi wundi ngaho umugore nari kushanda
urabura amosa za yuzu yibas wenda
hubi maso
kokai
Ndabwo ngufasha wafashe nukuri natogaje filme zanje zose ziri muri disketi repya mawe yagi
oh yahagane ba yahagane
okay urumva aho nari kuva mugabo rero vraiment agenda babara vraiment fisiki ikomere mu mutima inguvu urumva aha twaci twumva umuntu kwaza umenye ati umujuru umukinyi aje kuri tele negeza ku muri ya deplacement rero ndi mu bibi urumva Nyatasi kuba ngo ntuzi gusaba nibindi turabizi me turazi ko abantu benshi bari mu bibazo
yego
nushu dugufasha avuga ati yo ndakurungi 5000 umenye ati ivyo 5000 vraiment
bivuye ku mutima
eba bivuye ku mutima rero kandi kugira bironke
ati hari abantu bavuga yuko amoso z'umugabo amoso z'umukunzi ava muri hubye uje umuntu arinza aguhikira abaye umukunzi wawe naho yo kwijana rimwe
Ya.
Hey. Ugitakaza ama image yawe nk'umutekinike tuzi umutekinisye nta nta application ya ronde kugira ngo ushobore
kuya amazi imisi ibiri namazi imisi ntajyama yego nubugene ndavye neza afisa kantu kitiro tiro mu mwaka
je najya wo anyogira umugisha
oya ariko gusa twe twaramaze kumenyera ubwo buzima eh kandi cyo umenya filme nawe isubiramo arakantu ka
Nikabura nkiza kwakunda
mugabo gusa turagerageza rya biza birenze cyangwa kaza bigiziki mugabo ni bisanzwe ni bisanzwe hano je namaze kwiyakira ariko cyo nzi gusa nashize aka video kuri YouTube yanjye
channel yawe
ndaba yisikiza abantu ubwo je kubyo wanje byaneze je kubona ko ari barabitahura ni banutse kandi barabita je mfisa umujyango nkunda tu abanuse nabo nyene kuri commentaire kandi ibamire muzigisha
yego
nabantu barwaranuka boss iki cyo je ncha niyumvira kuberi shafu kuvure mari dese mene za kwiye byamwe itarasohoka
ego
ego niyo mabure rusha bisanga ko ni filme nyine vraiment uraje ni filme ikwirigisha abantu abarundi abanyamahanga ariko ariga kuri giye filme bya maho rero kuvuga niyo mabure rero imaze imisi myinshi itasohoka
ego
itasohotse rero ni ngorane wategeza kubabara umwana sivyo we bebe nivyo sivyo ego nivyo cyangwa sivyo
Nivyo babyizwa kubabara.
Aho bose barababara. Kuvuga ifilme aho mba hose abantu bose bagomba ati vraiment ni filme igezweho.
Yego.
Ya, nuko rero kuvuga nje nishimira uko. Niyo mpamvu rero ibintu byiza nivyo buramwe ibigeragezo.
Ariko ni wabishuye umuntu akeneye kugira icyafashije nico
nabishuye. Navuga ati nakeneye kumva ikintu jewe. Aho yo gira. Mbo, kawda je nkeneye ubufasha kuko vraiment kandi filme isaba ubufasha bwinshi cyane niba ufite icyo gihumbi cyawe njye ufite imikashi yanjye cyangwa ufite ibyiyumviro ndabasi whatsapp yanjye ni nka nyine nshaka kubona icyo sanef 963 urumva kuvuga ngo nyine nshaka kwironka kandi ukavuga ati ugasanga abasiye bose bamumuriza bambwira ati basikireye bahe bose tura amajana atanu azogufasha iki amamega kandi uzamugize neza amahoro y'Imana abane namwe ndabakunda turi muri turunayo
wanjye gusubiramo
dusubiyemo dusentuye basi turirire mugabo cyane zogerageza muri iminsi ibiri byamaho izo yamaze gushaka ku rubuga
none kugira ngo wirihe umwanya watakaje amayimaji agutakaranye bitakuvuye ko uzoshye ukora gute
uvuze
ati kugira wirihe umwanya cyanke kugira abafana bawe barindire uzoshuko uzopostinga kabi wikurikiranya cyawe ufise kundi kuntu uzoshubikora
bo ya mbo ufise amahera ufise uburyo nibyo mba nifuza nanje okay ariko gusa nzogerageza ndayiposte ko nsaze ni posting kundi kabiri cyanke rimwe kundi ese birashoboka ni uvuye ingo ngura musa abafana bawe
ariko yari karakina
baramutse abafana bawe Ana musaba kugira ati mahoro y'Imana bane namwe bagire.
Mahoro y'Imana abe namwe.
Rabino
shura be mahera riya. Bavugiye sema yemu bazishaka.
Miriam
aka kana umvize kada babwire.
Eh.
Aka tukitaza ama image gusa cyaje kace katangura kurira. Kararize kwa ama image baratakanye n'ibindi ngo papa dusubiremo. Usubiramo rero amubwiye ati na mahera. Sije none miri. Usubira ngo sa mahera. Gusubiramo gukina sinema na mahera. Yero baramutse rero abafana bawe baramutse
usanga urakomeye kandi ndashimye
ama imaje mwakinye yagiye hehe
yaratakaye
abana ntibabesha kweyiri na bumba mwumve
yuko
abantu bibaza ko ushobora kukubita frappe ukavuga ngo yatakaye kumbe ngo urigirike
Jewe ubu amara ndayafisi ariko ukuri kwanje ubu ndarembye
mhm urakubititse
sister wambo ngodukine gato okay
none uguma ubya numama wabanje
ndarembye umugore w'umuntu umugore w'umuntu
baragusabira
gagapira gakajyo hipasi none umva ivyo biraba
yo urumusu
sije none nivyo Ora kwa pye meni.
Ngo nivyo, ngo
kajyo ipasi. Nivyo, ipasi.
Uri kula mugora mu mu.
Nivyo. Nivyo. Okay, rero ndabakunda cyane, gato bandaje kuri tournage. Andiko ndishashara mu mutu kugira susuruke mu mutu.
Ya, ya.
Ya, ya, ya. Popo.
Yo, yari mayari kiramvu rero ndababwira ati twari kumena bambe ndaidi ashavuye cyane. Ciao, ciao.